kaka mkubwa, usio? Namuita mkaka mkubwa, afu mjini wangu pia mtozoea mimi na yeye tunaita, mimi namuita kibabu.
Jeez. Babu karibu. Piga kelele!
Bana kwa yukunga.
Kinuke.
Usio. Ah, tukinukisha. Enjoy, we go.